olo e whaafafonga ile SBS Samoan sa ili nisi mai utala ile sbs.com.au/samoan.
E ese ese i tu a i ngā whaailonga tangata. O le whaailonga lanu, le racism. Le whaailonga i tu pā, le sexism. Ai ua mōli mawina fōi, le whaailonga tangata i tangata mātutua, le ageism. I sā mōa manisi o atu nuu, i anā tautū maanga nuu. E sili atu ona whaaloalongia tangata mātutua. Pei tā imo nisi o tangata mātutua i Ausetalia nei, e pei ole tina i a Robin, ua fitu sa fulu maleiva nei tau sangalo na matua. Na ia tā ua i eiteimi ua i a mōli mauina ai whainga e pei a whaata uemu atu, ma manatu ua le oto i eiso na aonga. So na aonga i le atina e ole tamau a inga ole atunuu, ma le manatu o le lato wau ngā tūpulanga ua na o se avenga i isi tangata olo o whainga luenga.
People just look upon older people as old. I've been described as old quite often recently. You're an old person. I think that younger people see us as a burden, like vampires sucking the economy dry is the way we're perceived.
Nā tā ue Robin, e iei se teimi na whai atu wai se tangata i āte ia. Pēle ua sili atu ona whaamutalo na ola, ile voluntary assisted dying. Mā ele te tau fo'i ona yeisana whāna whao, po se pusi po sana maile ona ua matua. Mwale o toi mawhai ona ia tausia se mea ola.
You only have to look at free screening services where you receive something in the mail saying it's time for your breast screen or your bowel screen or whatever screen. They all end when you turn 70 or 75. Because we, as older people, are going to die of something, so are we dispensable?
O se soli tula fonoi au se tālia le whaailonga tangata, i se tangata, ona olona matua. Peita ina sāu noa Dr. Marlene Krasovski, o se so upu o le whaalapa tupatonga Every Age Counts, o whainga whaailonga tangata, ona ole matua o se tangata. Mo i loa i suesuenga, ona ole au whai o tangata mātutua e sāua aina i au se tālia nei.
The Elder Abuse Prevalence Study in 2021 empirically confirmed that the more ageist we are, the more likely we will condone elder abuse, and the more ageist we are, the less likely we are to recognise elder abuse.
Dr. Marlene Krasovski, leso o upu o le Every Age Counts. O le komisina o mata upu i tangata mātutua, le Age Discrimination Commissioner, o Robert Fitzgerald.
One in six older people over the age of 65 already identifies having been abused in the previous year. One in six. That's a huge number. And many of us also recognise that in that survey, that prevalence survey, it wasn't just that one in six recognised that they'd been abused, they regarded it as serious, significant. This has not been offended. This has not been talked to rudely. This is abuse.
Na saunoa Commissioner Robert Fitzgerald, I leisi lua se fulu tausanga olumana inei, o le awhai o tangata i Ausetalia, i le ono se fulma le lima tausanga anga i ilunga le mātutua, o le a ausia pe o vātu i le iwa miliona. Pe whaalua ina le a whai o tangata mātutua olo o ieinei.
We have a chance to plan. We have a chance to do things differently. We have a chance to shape Australia in a way that doesn't see ageism become the racism and sexism that is entrenched within the Australian population.
Commissioner, Age Discrimination Commissioner Robert Fitzgerald. Ua toa tele atu tangata i Ausetalia nei, ua mātutua, ua o i se tūlanga ono se fulma le lima tausanganga i lunga le mātutua, ai olo o mālolo si pia, ele ngata i lea, olo o lava le seeleni, lava le peso, olo o na sefe, mō le taimi e li tai ai. Pei ta ina sāu noa Commissioner Fitzgerald, ele o le tūlanga le olo o iai, le toa tele o tangata mua mua, ma tangata au maupo o migrants, ua i le taua fiafi o le soifuanga.
Most importantly, in a culturally diverse Australia, we need to have regard to First Nations and culturally diverse communities. We have to stop making public policy by white middle-aged men and women for white middle-aged men and women. I don't live in that world.
Le Age Discrimination Commissioner Robert Fitzgerald. O le reportina wha amapopoina e Hana Pon, mo le SBS News.
Like, share, mafaali sou finangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.